Huyu mwanaume anaota nini sasa?
Buda! 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 Umekula yeye buda! Buda hiyo!
Bado kishinda kuna kitu unapewa.
Niko sure anaota about side chick wake. And imagine I'm next to him.
Mbua mkaa.